Oyaore nyakura mogi jonkin machiegni nono magazeti ako sani chino marupi nyarwaki ni machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokio nyakach sango tantie ka kod Joey Raymond jafwambo mondo mi wanonogodo gazeti okinyi ma kawuono. Joey Raymond oyaore kino machiegni.
Oyaore nyakriwe.
Ichiyo nani?
Ichiyo maber nyasaye orita.
Mana kamano, gazeti mondo kawuono kae en Daily Nation kanwan ma The Standard. Standard no liko kanwan chako ka ni chal mar wach to en mani. Weche mag somo no mi pe kor koni kwacho ni en strike nightmare for schools. TSC bende koro won jopuonje mopogore opogore mantiere kar kae ka wechiel kod weche mag mibadhi matudo gavana machon ma Samburu kod limbe
Markir.
William Ruto jatend piny Kenya e kaunti ma Migori. Mago bende umepeke gazet mara Daily Nation mana kaka ochiwe kar ka achiel ka achiel mana kama bedo kae ka warange okinyi ma kawuono. Wanene gazet ite mokwongo mara Daily Nation kae kama sigana gi duto nitie nyakora mogi jwan kido thuolo mar nyiewe kendo isome yo makare idhi yudo kanyo gazet ite mokwongo kanyo wacho ni ero mana malo mogi ka en gino makare mabiro ne jo mago jopur mopogore opogore iwacho ni sana ahinya mago jopur mago mag wacho ni jok mapitho kata jok mapidho ngano koro gintiere gi fuong'ruok marom nade ite mar 30 kama intiere wiye kanyo limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma siro Raila Odinga mathoth ahinya iwacho ni odhi chalo nade 2027 koso oselore sani mbele dhi bedo nade mano ka irango ka higa mar 2027 e siasa mapacho kae mano wacho mabende ong'arange mbele kanyo kora mwagi juang kwa lidhi nalidha mantire mbele ka mamwa ili tulo mar neno ka intie weche mag mibadhi Daily Nation ondike kae ma owach ni ero graft lord nailed wacho ni nitiere gik mopogore opogore ka irango wacho ni mabiro pod nitie madhi 40 monego bed ni nono kata bende ndio osebedo do kuom kinde malach mano gavana machon Moses Lenokulal mano ma kaunti ma Samburu mamoko bende nitiere bathe ka mag ng'anyo mag jopuonj utingre kar kaka kachiel koda ka jatelo manyien mano mar Africa CDC ero odhi bedo kae yo machal nade mano jatend Africa weche go mago mag disease control center for disease control CDC ili bedo kanyo ka irango gi eyo machal nade ma kod mathoth nyakura moyongo rakini machiegni bedo koda kanya ka jiko ka koro sani wayao gazet ite ma iye ka mondo neni ginto gin sige ni mage mantiere e iye kae angwane ite mantiere bathe kanyo kura moge juang mano sigana mabende nuwawase juma mokalo Joey Raymond kano wacho ni piny Kenya no the ginger
yes.
Kendo kane gichopo ginger ma en sigana chiel ma bende osibiri kake ilu ahinya iwacho ni gini gik mage magisibido kae kagi dhira ahinya sukunde mwuok e piny Kenya iwacho ni no still show kata no bedo kod nyiso wok makare ahinya ituke mpogoro pogore mantire kata ahinya ntie coral verse mano tim kanyo kod sikuni nyiri mano ma na Moi Girls Nairobi mabene wacha kata ni macha ni showstopper. Tu wacha ni gikma gilose, gini gik multi on record ni gima dano. Kaka kai kumra nyisi ondike, en multi on record loko kumar kod luasi, tiugie de ma meroji. Kod timbe moku maricho mantire kindo ganda, kata mitemo ikindu waka kukanda kama wantire.
Inono, moku kuma gigo majo Kenya ne o present, kata mane gichwalo kinde PM onogo. Iruka gini gik moku ma kingio kata pacho kaindi, gini gik moku ma yot mondo mi nyithindo relate godo gin gi kaka kowach weche go mag lokruok mag futu mag kor alwora kata ok ging'e gima ber lakini ginyalo relate niro ka seche moko chieng' dhi ahinya oula nyocha ni Kenya kaindi modaro nyaka ji onego nyaka ji Nairobi kibire weche go mag tiyo kod yedhe go mamero ji en gino midhiero mosebedo ka timore ahinya pacho kaindi miyo nyithindo mathoth ahinya to masomo e bombe madongo dongo pacho kaindi gin gigo mabende gi relate godo diochieng' kod diochieng' omiyo kochako ketgi ma gichak giketogi mondo migi gi present gi kaka weche go mag PM ahinya to ka gisechopo rang'iny mano mar pinje go mag Afrika ma ugwe apani maendi en achiel kuom thuolo mano miyo jo Kenya yot mokadho nikech gik mane gichiwo gi gin gigo ma giwinjo gi matut e rang'iny gi kaka rawere kaachiel koda bende puonj ma bende piny Kenya osebedo ka temo lero godo gigi weche go mag tiyo gi yedhe mamero ji gin kata crusade mosebedo kitimo weche mosebedo kipuonjo kata kanisni gin gik mosebedo kipuonjo skunde gin gik mosebedo kipuonjo kata riwruoge mopogore opogore omiyo naneno maendi en achiel kuom yorego mano miyo jo Kenya pap maduong' mondo mi ne gitim ang'o ne gilaw piem kama gi eki e pinje go ma kata e rang'iny go mag East Africa
Nkoro mojo mano tiyo kar kanyo some go ane ite no mar ariyo ka ite mar adek nkoro mojo ang tiyo sigana mana ne mondo mi wamul kar ka nowacho nitie nyamburko moro ka mane obila wacho ni nitimo jok mano hepo wacho ni jailbreak mar jumbe adek sani mokalo. Winjo kanyo ni gik mopogore opogore mane itime nonro, to koro sani gitemo rango ni nyamburko ni nen mar ng'a. Ma mathoth ahinya mantie kar kae neno ja wano ogai mar obila yoro kojolo Gilbert Masengeli. Bende otelo ne jogi miwacho ni en nonro madhi nyime ni ji 13 mano moting'o achich maduong' mitudo kod nek mano ma ringre mano yudo kware noyud kanyo ka gionge. Iwacho ni sani gin kanyo matingo Collins Dumais.
Odiochieng' mane watimo sigana ni podi nawacho ni nitiere fuok mang'eny wach timo nonro ni, nikech kaendi biyudo kanda ka obila gitimo nonro kinde ka kinde kendo ginyisowa okenge magisegoyo. Kata kamano, kileo king'iyo report magisebedo ka gichiwo, sani ero gichiwo ni wechego mag kata tipono mar dede mano CCTV nogolo nyamburko ni. To koro kiduogo kaka inyalo ng'e nyamburko pacho kaendi, ok en gi rangi, en gi namba plate ne, namba mana mondike godo. To kichopo kanyo tiyudo ka giwacho ni CCTV no ok nyamako number plate. Mano nyiso na gisewe fuok moro kanyo ma ok ginya naro godo down ahinya mondo ginyisi ni kane wayudo gari ni ne en rangi machal kama, to namba ne mano bedo register ne en kama. Omiyo magi samora nyalo wacho ni gin nonro ma bende biro kawo thuolo malach, nikech kaendi koro kidhi tiyo wacho ni ne gineno gari na en gari marateng' mane nigi kama kama. To kata kamano,
magi wacho ni nitingo ji abiriyo, macho ni 7-seater.
Gidescribe gari no, but geche adi matingo ji abiriyo pacho kaendi marotenge. Ne ginyalo nyiswa ni ne number plate mane, to mane kanya magisewe fuok moro ni number plate to tipo mar dede kata CCTV no kinya mako. Nyiso nango kanya ni ngini koro kinya ginya nyisi ni wambi watemo wase mii nondro wase kae mwase gike, koro we wadhi nyime gimanyo kama. Koro mia chichi ni mae ndi en fine en nondro mitemo, lakini nyalo kawo thuolo malach mondo mi gibi adiera ma gindhe jogi, nikech ng'eni sani be nyalo penji sama ne nyamburko ni biro, jok mane timo kata monitoring mar CCTV ne ni kanyo, dak ne gigo thotholio chon mondo mi ne dhi go nyamburko ni gono.
Koro mogi jwa mano kantie ka yango ni nyamburko no kochopo sa 9 dakika 50 mar okinyi mako gwen inene kowuok oko mar station. Eso no se bede station.
No se bede station.
Aya, uwo koko kochomo mbetre mar piny Amerika, US Embassy. Kaeto bange, olal kochomo Runda. Wacho ni nyamburko makamae, kama nukete kata kaka norengo, tipo magwang dede nok nyal mako, ni namba mane, namba nyamburko ni to en mane.
To,
debe ni magifuok madongo mantire kata kapo.
Kata kiwacho kamano, mana kami wacho no, wacho ni nowacho, nene kuwuke station. Sama nene station, jok mane nini e duty.
Negitimango.
Dak negi nene, nikech sama nyamburko biro mobete station, nonro ka nonro kaka ngato gima ngamoro, kata jomo donjo, ngato uon, weri kata ginyamburko, ngamo donjo, nonro mage kao ga.
Debate ni, mae gimo miyo obila abich mwano chwale doka, ne owe githuolo kata kamano buchi kipot di nyime, kapodi timo nonro, kutenore koda, gigo mano timo kanya kasani, nose chungi tich.
Apa ni nadier, nikech nawach ni ne en inside job, ne en gima nopangie iye. To nikech nyamburko kunya wuok e station, ma joma ne nie duty, ok ne nigi records mag nyamburko ni. Nikech CCTV to make, kendo kowuok ochiko Runda, ochiko Embassy ma Amerika.
To nowuok gi ji koso nutingo mana ng'ata chi.
Mano kore penjo monego penje, ema pano ni noketo koro go, ka penjo ne dwa bedo mang'eny ahinya malo duoko. To koro ndhi obila ka.
Aya, koro mojo wangu bomedo luo ni sigana no. Achil kachil mwono beda ni kudungeo ni kanyo to chalnade. Sigana mwono ni mudunga nyo duche makawono. En sigana mantiere ite marangwen kod mano marabich amara Lenol Kulal. Kod jima moko, iwacho ni mtie jima thota inya governors, mago machon, mantiere ya peace, masa nitiyo, giduto kwa namara wamo prangwen. Lipo ni dhine kanyo ka ichak rangi kata kichak non gikendo. Katelo ni rumu. Ka ibochop giedo Lenol Kulal ero iwacho ni itude kod ketho mano mar kao omenda maromo million 80 kod 3 mano kawuok e sirkal mar county mondo mi oke modhi mago mauta mar modhi mag nyamburko fuel kod mago bende mamoko modhi mamoko mapuntire kar ka.
Sigana ni kana ngie Cleophas ndikni Lenol Kulal convicted as 40 kan kanye mana gigo mokuong as 40 current and former.
Former governors.
Lenol Kulal, Koronel yud koda ketho. Kama moko, prangwen, yo governors koda jalop gima moko, pudi di nyime giti monondo. Counties wan go prangwen gabiri opacho kaindi. Nyaka gie sani, wase the terms kuluma maradek, nyaka ne tend loch gwenge chakre. Mm-hmm. To, nyaka gie sani, maromo prangwen duto ni edo, manyiso nano.
Governors, mawuke counties prangwen?
Yes.
Giwie, nibadhinti.
Mibadhi kendo itimo negi nondo. Nyiso nango, counties, kata kapuko we Lonal Kulal, nitire kuo mwa ogo touch, counties, mpogoro pogore. Mm-hmm. To kama hindi Lonal Kulal, emo kautulo malachi kama hindi. Prangwenge, buru kautulo malomnali. Shida chiel manondo gyo sebedo katimo, enigi kautulo malachi. Alafu yudoka buche, gin buche mwa oenga chiel. Nyaka sane kwa dhikate county ma Migori, Migori siyo kotho bado. Itimo ne nondo. Tiyo ka engi weche mag mibadhi weche go mag nek weche go maka maka ma tiyo marach kula pisi kore doka nonro nyalo kawo thuolo marach nikech mondo mitieke tika nonro mar nek mar Mosenindo Sharon machak duoge tiyo marach kod omenda nyalo kawo thuolo marach nikech nyaka sani poko ong'ad buche koro waneno ni mind ber nikech ero koro oyaw wang' ji oyudo achiel gi ketho to thuolo malach magi gikawo
pod nitiere nyakoro mo jwang'e itino mano mara angwen kod abich kisome kar kanyo yu thuolo mar neno kanyo ni en bilion marom nade achiel nukta ochiko mago ma governor mano mama machon mano ma Kiambu kende itudo godo kendo yesu bido katimo nono mano Ferdinand Waititu ikini governors mama wako prangwen miwacho ewe kangi
kichiwacho kanyo Kidero Migosi Kidero bende podi ilao nigi bura ma tudegi lal maromenda maromo million mia rio papagadek Ojamong kanyo million madhi ya boru gini kuo motemo newa ma nyaka sani mondo mitiegi to bangi kositiegi penjo enia to menda gi inyalo yodo gina ngumono duwa gielo ya japeni gide gikonja peni
Aya, so unko bende tire karakanyo iwa chanien bende ne otude kanyo kod lalu mago menda wakaunti mana robe romo million miadek rabich kod aberio iwa chanien gik mantika gin dubious contracts orak mogo moko chumo yu menda tubiro kanyo to lalu so miite mara uchel bende mana sigan mar Lenal Kulal ibera ni kurungeo ni kanyo to chomo eyo machal nade ndi gik matotha inyaka magisiasa makoroda na orangi nyakura mwge juang eite no machielo manu iti marabirio magisiasa mapachukata inya mago magazimio kod matoth bende mantire karkae azimio chomo kama chal nade iwacho ni bid by Kalonzo to lead azimio la umoja faces many adults oinga machal nade mantire karkae madhine no ka Kalonzo Musyoka ka otelo mano mara azimio la umoja kaka ugae mareka udinga kod uwoke siasa mapachukae kaka machelo kanyo nitire lockwalk mago maga chike kata paro mamo kumapo nitire karkato muko mamaka ni mara Kalonzo ni mondi kata maranga ni marudinga
Mark Alonso ni osebedo ka en gino ma samoro yudo kore kata achetek. Nikech yudo ka ngeny jo telo mawuok e duond bura mar ODM. Ema pod omako lemo kata riwruok sisa mar Azimio. Penjo mokuongo en ni Migosi Kalonzo kadwaro kao telo ayanga mano mar bedo jatend riwruok sisa mar Azimio. Penjo na mokuongo en ni odhi bedo jatelo kum thuolo marom nade. Nikech once Raila uwuok kata duon buch ODM obano remu uwuok e riwruok sisa mar Azimio odhi dong ka en nyakonchiel matie nango dibed ni Kalonzo nigi paro mar chako riwruok sisa machielo to mondo mi ochaki nyakukungu uwuok e mar Azimio to mar Azimio ni be nyakukungu uwuok mana ka jotelo kosewuok penjo na mokuongo en ni ere kaka odhi golo moko kuom jotend duon buch ODM momako lemu e riwruok sisa mar Azimio mano mokuongo kochako kodo Migosi Odinga mabende poko yangu kata poko uuka pia mondo mi wach na were gi riwruok sisa mar Azimio wan kanyo gi jatend kweth ma manoke od bura sani Migosi Junet Mohamed magi moko kuom jotelo momako lemo riwruok
sisa mabende njagoro mar Azimio
ere kaka kidwa golgi nyaka sani to kosegolgi ka wadhi ngiyo ni Azimio koro dong ne Migosi Kalonzo to kapod nyaka sani to pod en hurdle mana kaka wache no pod nitiere pek mokadho mondo mi koro maki ahinya starring kaka jetelo moyangi mar riwruok sisa mar Azimio to nyaka gi sani pod onge oteku
aye nyakoro mojo wanke nitie kar kae penjo kani en ang'o madhi bedo kaka e tim wadhi neno lokruok e pend chike mapacho ka koso dhi bedo kama chal nade iwacho ni Ruto Raila hope to succeed where Uhuru failed nitie paro mano mar BBI ma bende ochung' kod doho maduong mapacho kae to sani wadhi neno ka diponi ka nitiere paro mano mag loko chike mapacho kae madhi bedo ka yudo thuolo e sirkal mano mar William Ruto mondo mi lokruok ma kamagi bende obi koso oyo. Ogai mar LSK osechiwo ote mare kata iwacho ni twak mare bende mathoth ahinya kubedo kanyo koloso. Ano kanyo ite ni mar abiriyo. Ruto wacho kanyo ni jo Kenya mane uchiwore kendo ne oneno matek ahinya mondo mi pend chike ma pacho ka oti kata katiba ma pacho ka magi duto ok onego bed ni dhi adhiya nono to lal. Onego bed ni rango gi kendo ne adier struggle magi kachiel koda ka sacrifice mane gichiwo ochopo yo makare. Mano mana kind jok mamoko kaka jandiko ka Roslyn Obala lero owacho ni en gino ma ipenjruok podi. Mosruok kind Odinga kod Ruto dhi nyayo loko pend chike mamoko mondo mi okel paro mamoko mag chik koso dhi bedo kama chal nade?
Leo ingine kwa ng'iyo sigana mar BBI. Tie gik moko adek manomiyo BBI olwar. Mokwongo ne en liet mar siasa. Nikech iyudo ka jatend piny masani notiyo gi gino ahinya e yo ma negative. Mondo mi ne otim ang'owa, ne otem koroga godo akili mag jo Kenya. Nikech nowacho ni mano gima nikelo mondo mi olosi thuolo mag telo ne jodito mamoko pacho kaendi. Omiyo gino ne moko kuom jopiny ne ok orwake nikech siasa nodonje. Mar ariyo ne en doho ma pacho kaendi. Nikech iyudo ka bang process tetetete kanirito to gino duogo lwar e doho. Nikech jo Kenya mang'eny to ne nyalo dhi kadhe dino bi e lwet jopiny. Mak mana doho notimo ang'owa nolwar. Nyaka sani ka koro paro noduogo, onyalo duogo gi nying mopogore. Nikech last time kawacho ni gik moko adek, mokwongo ne en nying BBI. BBI ni nobiro baso obedo branded negatively. Then jopiny nokawe gi paro mopogore opogore. Mar ariyo ne en siasa manokete iye. Then mar adek ne doho nolware. Nyaka gie sani koro migosi Odinga ero osebiro. Onge ng'ama dhi goye kisiasa nikech nyaka sani migosi Kalonzo Musyoka kata migosi jalup ker mapacho kaendi Rigathi Gachagua. Nowacho ni gino ne ber nikech ne en omulo kar one man one shilling. Mane dhi konyo joge ma Mulima. Koro iyudo ka sani koduogo ng'ama dhi pinge malich onge nikech iyudo ka omulo kuonde te ma interest mag jogi dwaro. Kama koro dhi biro ma migosi Odinga dhi, kinde duto kwa dhi e siasa maduong' pacho kaendi, iyudo ka ng'eny ne nitiere coalition mang'eny miloso ga. To coalition giloso ga tok referendum kata lokruok mar paro mar chik. Matini ma kata obiro to nitiere gimoro manie toke. Loso gari manyien midhi godo e yiero maduong' mar 2027. To koro penjo maduong' en niya, kano fail e doho last time, changes mage motime doho kaka sani? Wan kato ni general manyien, kamano kamano nyaka chief justice manyien. Ma bende samoro kide ka sire kae bende isewacho kanyo Law Society of Kenya.
Ay, nakuro mwujo wangi thoth karakaya sikana ni angisome dire kae. Ndiyo kama koro nyo paro mag loko chike gi. Osibiro gi kidenye mwopo goro pogore nyakuro mwujo wangi. Kantire mwoko kwenye alo paro. Nenitie malo wacho ni okoa Kenya. Nenitire punguza mizigo. Nenitire pesa mashinani. Nenitire mwopo goro pogore. Mano wacho ni BBI. Mano wacho ni uoke Senate. Kod mathoth mantire karaka. Wacho ni Uganda jo Kenya. Nigichunga machal nande. Ki wacho ni Uganda jo Kenya. Ema ntire kama teka poni cheke gi mupogoro pogore biro kae kendo bedo gi thuolo mar mondo mi olok gi. Paro mupogoro pogore limbe mar jatend piny Kenya e county ma Migori ntire kar kae. Gin gik mage mantire kar kae. Bende dhi bedo ni neno gi kagima en paro kata gino ma nyiso mosruok kata bede winjruok mar tiyo kumoro achiel kod Ruto. Mano kirango gwenge mosibiro kasiro Raila Odinga kuom thuolo malancho. Ndike mana kanyo ite mara ng'wen mapiyo ka wanyalo mule kal kanyo Jovi.
Mama, Ruto who's Raila supporter is a signal pact. Gino se wache ahinya, signal pact. Matiani ranyisi ni tiere ni kidek kabedo koda loss or rirok siasa mar Manyuanda motelo ne ikiru maduong 2027 to koda berio. To kendo bende kleo king'iyo weche ma jatend piny osebedo ka wacho ahinya to ka en e gwengego ma bende nigi sir ma maduong' mokadho ne migosi Odinga kane en Kakamega. Nowacho ni nyocha en e ODM, koro weche ODM ong'eyo. Kanochopo Migori wacho wechego kendo, kochopo Kisumu e kinde mano bende odonjo Kisumu kojot matin mondo mi kawuono ochak limbe mage e odiochieng' mar ariyo. Nowacho gino kendo mowacho ni nosiro migosi Odinga kata koduogo tiyo kode ere rach. Weche gi osebedo kowacho gi nyadinuoya nyaka ne gitim winjruok ma bende moko kuom jotend duond buch ODM nokete sirikal ma pacho kaendi. Maendi en gino manyiso ni nitiere nikech weche siasa ok pangi ka sa orumo. Gin gigo mipango motelo ne siasa. Koro keto jodito mag duond buch ODM e sirikal masani ok en gino ma bende nyalo kawo kawa gi yot. En gino mitemo los godo. Nikech sani idwa korero gisechako wacho duogo mar BBI. Kata kodhi olok nyinge. Kata kokokele gi jasiasa, kokele gi japiny, kata kokele gi Law Society of Kenya. Last time ero nokele gi Senate. Sani nyalo kele gi nga. Tikele mondo mi otem loso Garisha. Omiyo ananyalo wacho ni nyaka gie sani weche ker osenyisa yanga ni nitiere dwaro. Mondo mi gitim ang'o, giriwre kendo gilos riwruok sasa manyien. Nikech iwacho kacha sani Pentagon duogo. Kineno Mudavadi nitiere kanyo, Migosi Odinga nitiere kanyo, Migosi Ruto nitiere kanyo. Balale maonge kata kamano ose replace gi governor machon ma county ma Mombasa. Kamano Ali Hassan Joho. Ukambani sani okwane ng'ato kata kamano Alfred Mutua nyocho opodne gimoro. Kidek oduo gimoro okel sura mar
Masawa kaya manjere Joho Nyaga.
Masawa Joho Manyaga. Lakini gisani ido ka pod giling matin nikech ne wan gi Jeremiah Kioni ema nyocha ni Azimio mabeto vokola enya kata kamano tok ODM wuok no kodong' kocha.
Aya, nyokora mga juang manu ntie karakanyo ite marapar, ntie ote mawoka kuma Africa CDC. Nyokora mga juang kanyo kama giwacho ni okwa ikore nerakro kod Mpox. Sani ntie ugana matoth mose wito nge magi kalore kod tuoni. Giwacho ni kalore kod kwan mabende no chudu ching manyoro. Juma mokalo, wacho ni nintiere jo kwan jo duduma naso wito nge magi neromo mia bich, prangwen kod achiel. Kabende, nitiere karakaya miwacho ni kwan mamalo ainyo sibido kaya kaya rango ni magi confirmed cases mag Mpox maromo lufadek miauchel prangwen kod achiel. Maini jatelo mabende sibido kanyo ka otelo ni duolno mano marango nere kaka nyalo fwenyi tuoche gichon to bende kaka chieth bende nyalo chwaleo makare e kuonde mopogore opogore. Wacho ni kochako September dwe mar ochiko mabiro mano chieng Jumapil tarik achiel onego bed ni ichako chwal chanjo ainya te pinyno mar Congo.
Ingine asomo sigana ni mawiye wiye ta chung achaka chaka asome ni ta chung kamoro kanyo kagiwacho ni ok giikore to arengo mapiyo piyo mondo ang'e ni to giikore nang'o. To the moment mana yudo kagiwacho ni ok giikore nikech pok giyudo funding kanyo mana chung godo. Wan gi kuonde tiegruok kata kuonde timo nonro mabeyo kabisa e pinje Afrika. Kata kamano tok timo nonro gi. Iyudo ka giduog gitegemea atamalo maduong' kabisa mondo mi giyud sir mag omenda kowuok kuom duolno mochung' ne tayo wechego mag thieth e piny mangima mano WHO. Koro iyudo ka Cleo wan gi thagruok kata wan gi midhiero ahinya e pinjego mag Afrika nikech kata ang' watim mana nonro. Tiyudo ka ngoche moko kosewuok. To gawacho ni adier, Mpox to pod onge Afrika. Lakini, we wawacha wacha ni gino nitiere. Mondo watima ng'o, wayud funding. Kwa hiyo kata ndalo corona cha. Hiyo kani nitiere achie weche moko mane fuongore. Nine nitiere mibadhi mukadho. E weche go mago menda mano oru kuke pinje go maoko. Mondo mine konyi rakwo gimi dhiere no mar corona. To kendo mae gima kendo wacha kwa neno kasani. Gisa chako yuak ni onge omenda kata sir mar omenda. Koro kwa ngeyo ni to wan wagero mana ute mag timo nonro kende kata kamano yedhe nikech gisechako wacho kanyo kata vaccine pod onge. Koro miyo mae kama pod aywago ni wabiro bedo ka wan gi jotim nonro mabeyo lakini rakruok okenge mag rakruok gi tuoche gi to pod onge nimar kinde duto ma gigi chakore gima ging'iyo maduong' moloyo en ni to be wayudo sir mar omenda ma bende samoro kodonjo pacho kae to ok ti tich mano okel godo. To mano bende nyiso nang'o? Duol mochung' ne timo wechego mag kata mochung' ne thieth e piny mangima, World Health Organization, pod nigi duol. Ginyalo oro omenda to kaka gidwaro e kaka ibiro tim kopogore gi nonro ma bende oyud e ground. Koro mano pod nyiso ni duolno kata riwruokno mochung' ne timo nonro CDC pod onge duol kata odoko ni gitimo gigo mabeyo.
Aya, nyokoro mogi juwe ne ite mara par koda abirio kawatieke karkae mjuwe remo na nkona ne wach mogi. Ntie sigana bende mantire toki kacha gazet mar The Standard angi nene kanga chopo karkanyo kanyo dutulo mar nene kanyo. Roko kanyo nene angwa yuda ni ngeyo matoth mantire koni. Odhi chalo nade. Aya. Main machinglo mantire ite mara par koda abirio. Wacho ni Babu picking off where Baba left in ODM. Gichal nade? Mano paro mantire karka. Kuna managi mineno karka. Nga mandiro kikanyo chalo Museveni. Tono wachang.
Museveni, kaindi nitire machinglo. Maindi picha mar jodito mopogore opogore kaeni to ketgi gichalo gwen to ka gichalo gwen to moko toko tong' to moro dong' gi machunga kacha. Koro iwacho ni Babu picking from where Baba left in ODM. To mokwongo king'iyo ogudu ma Babu Owino orwako, en ogudu ma bende irwako gi jatend siasa moro e piny Uganda, ma bende osebedo ka rakore mokadho gi tend kata loch mar ker masani ma piny Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ma bende neno kochung' e tok Babu Owino kanyo kang'iye gi wang'. To mapa ni biro tok weche moko ma bende ker ma Uganda nowacho e wi Babu Owino
nyocha.
Nyocha. Aing'iyo Migosi Junet Mohamed, ineno ka en gweno to at the same time en gi tung' machalo mar dhiang'. Tinyalo paro weche moko manowacho kinde mokadho chien ni gin dho Raila, kamonyisgi magidhiye sini ng'ombe wa Raila notiyo gi tama ina. Koro apani jamachieng'lo ne oparo wechego manowacho chon, omiye tung' kanyo endo mar dhiang', koro en dhiang' to en gweno. Ang'o manyiso kata gima temo ng'iyo gi machieng'lo ni gweno en nang'o? Gin jok ma kakochiekgi kaka gidhi. Koro iyudo ka Babu Owino ema bet koro owuok, en bet odwa wuoyo kien. Kaka ng'iyo Migosi Raila Amolo Odinga, en ng'ato ma samoro wacho kaka wacho pache. Koro apani jamachieng'lo temo wacho nang'o? Babu Owino ng'iyogi to nenogi kaka gwen ma pod oninde tong' kar mondo gibi gikaw machunga ni gikoro gidhigo mbele. To kendo gikadhgo nyaka e piny Uganda. Apani ogudu morwako no nyiso nang'o? E oyie kadho nyaka boundary odo nyaka e piny Uganda. Koro apani maendi machieng'lo manyiso ni jogi gin gwen kakochigi kaka gidhi, to Junet be en dhiang' kanyo endo kakonyise kakodhi.
Nyokora mukijua ginti nene yo machal nade. Weche thoth. Angine karkaya gazet mar The Standard toki kanyo angirangi. Giume ondeke karkanyo ni why it's not easy to be engineer Michael Olunga.
Yes.
Ondeke karka. Wodo Thoro. Owacho kanyo sigana mantie ka ahinya jogo motim negi nonro. Kata jogo mano dadhogi. Ahinya en kocha mar Arambe Stars. Mano Engine Firat. Kano Loso. Iwinjo kanyo gik mopogore opogore ka Gor Mahia bende notiego Olunga, Olunga wuok odhi e pinje maoko, pinje mosebedo kacha kotuge, Sweden, China, Spain, Japan, sani en Qatar, mano bang' gocho kacha ne Tusker, Obedo Martin bende, team matindi bende onge, Thika United, Obedo gi Gor Mahia kapok odhi, Djurgårdens IF, mano mantiere pinyo mar Sweden. Gimathoth, some gazet ma The Standard, Wuodo Thoro Kabondo seloso karka, ana mede ang'o ka... amia mia Jovi
Captain Raymond
watch mari mugi watie
jatenda piny pod dhi nyime gi limbe gwengego ma Kaluo. Mae ndiye panie saa ma bende koro piny Kaluo nyalo chiko kapu mondo mamit kopogore gi gwelo mano gwe, nikech sani ema jatend piny wuotho ka singo gigo manyalo timo. Apani mae saa ma bende koro jotelo duto mawuok e alworago ma Kaluo onego wuoye gi duol achiel mondo limbe mar ker kik beda beda kaka limbe mamoko, to bede limbe madier nyalo we japiny gi lokruok, nikech adier japiny nigi siso mag yudo wechego mag dongruok ahinya to gedogo mag gigo mochuno, siptende, yore, kaachiel koda bende pok mag mwandu mabiro e counties. Koro mapani bende thuolo ma bende governors ma Kaluo onego kaw mondo mi giwuoye gi sirkal mamalo mondo omenda obiye pacho kaeni, nikech at the end of the day dongruok ema ji te dwaro.
Aya nyokoro mago joma ne jowire mo nero kamano kubedo kod okinyi ma kawuono kwa nono gazet chenro mar jatend piny William Ruto chi ma kawuono ka nitiere kaunti ma Homa Bay oting'o Oyugis Water Project timo commissioning, nitiere Homa Bay Fish Market itimo inspection, gedo pod dhi nyime, nitiere Usinga Ring Road mano timo launching mare, kaeto bang'e nitiere Thanksgiving service kata nyasi mar ugaro kamano mano ka nitiere ka CS John Mbadi Suba South. Nyokoro mago jowang wechegi thoth ka odiochieng' ma kiny poko chamo Siaya. Siaya bende nitiere gigo modhi bedo kotim. To kawuono ang warang limbe mare kaunti ma Homa Bay gi manyoro mano bedo godo e kaunti ma Migori. Mane makelo e gikonyo kwa moja manono magazet. Tudi koda kabiro kaya kotwak e chenro maru piny. Chal mar piny Kenya uriti masani. Nyinga pore ni Cleophas Oluoch. Jagisumo kanya kwa rumu keo nyaka chisango. Kete manaka.